Ibarabara ry'igihugu nimero zitatu bita Bujumbura Rumonge niryo ryorohereza abanyagihugu bafata urugendo ruja mu ntara ya Bururi kuko yari nzira ya hafi. Ivyo bikaba byabafasha no kuriha amafaranga make mu kwiyunguruza. Ariko kuvaho iryo barabara batanguriye kurisanura baciye baza barikora ku ibarabara ry'igihugu nimero ndwi bita Bujumbura Matana, iryo naryo rikabacisha mu nzira ya kure. Ibyatumye n'amafaranga yo kwiyunguruza yongigwa ko ibihumbi bishika kuri bitanu canke bikanarenga nk'uko umunyagihugu abivuga.
Hari benshi basigaye bahitamo guca mu ibarabara rya Matana bakazenguruka gushika i Bururi, hari abajya ibyanda bakajya ibyanda. Nicyo gihe nta mategeko usanga abaye maremare, kandi ibarabara rya Rumonge yari inzira ya hafi cyane n'amategeko kandi akagabanuka. Ibarabara rya Rumonge ryita neza, itike nko gushika i Bururi washikayo urushya ibihumbi nka cumi cyangwa biri munsi, abaye menshi nko gushika nk'ibyanda wasanga urushya ibihumbi cumi na bibiri. Ariko uyu munsi tuvugana kugira ushike nk'ibyanda utanga nk'ibihumbi nka mirongo ibiri, yabaye make akaba ibihumbi cumi n'indwi. Murumva ko ku munyagihugu muto muto aya mahera atari makeya.
Iyindi nkurikizi abanyagihugu bashikiriza itewe n'iryo barabara rya Bujumbura Rumonge ritarahera gusanurwa ngo ni uko hari ibifungurwa bikunzwe cyane, ingenzi zidasubira gusuma byoroshe nk'amamesa n'ibindi.
Kandi ibarabara rya Rumonge ryari rifitiye akamaro kanini y'abantu nyine biyunguruza bavanye n'iyo nzira za Bururi za Byanda, kubera mu Rumonge umuntu yahaca agahitana amamesa, yahaca agahitana utudagara ndetse n'akabama zari muri izo nzira za Rumonge za buruhukiro. Ariko ufashe iryo barabara ry'i Matana, iyo zose twadondaguye ntazibukirose, yumva ko ari ingaruka ku mwenegihugu.
Abanyagihugu bahora bakoresha ibarabara RN3 Bujumbura Rumonge bajya mu ntara ya Bururi basaba abategetsi babijejwe kongereza ingufu mu bikorwa byo gusanura iryo barabara kugira risubire guhita, urujya n'uruza rusubire kumera nka kera kuko byogirira akamaro kanini abanyagihugu muri rusange.